God. Father, in the name of Jesus, we thank you. Kalibiso la mrena Jesu Kriste, modimo ya pilang, modimo ya pidisang. Le letsatsi la kajeno, lena ke letsatsi le entsweng ke wena, le kgethuweng ke wena hore re tere thabe re nyakalle ho lona. Ka baka leo ke a rapela hore motho e molemo modimo wa ka ya tla utlwa lentswe lena. A lekele motswele molemo, motho e molemong ya tla utlwa lentswe lena. A lekele mosebeletse, ke a rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste. Hore modimo wa ka letsatsing lena la thapelo ya naha ya setšhaba, we are coming before you. Re a o tshepa, re a o dumela hore modimo ya sa balweng le dilemo, ka mengwaga le mengwaga o setšhabelo sa rona. Ka lebitso la Jesu, amen.